ohlwini lamaZulu Natali sibathwele ngeqoma ukuba bayabuyise uguquko balethe uzinzo nenqubekela phambili kuhulumeni wakwaZulu Natali. Ngokufanayo futhi iqembu le-IFP likulungele ukuba ingxenye kahulumeni waseGauteng ezingeni lokuphatha nokuthatha iy'nqumo ukwenza uguquko ey'mpilweni zabantu baseNingizimu ne-Afrika. Bese kuthi okokugcina, iqembu lenkatha yenkululeko selikulungele ukuba ingxenye yokuphathwa kwahulumeni omkhulu ezweni lakithi ukuze abantu baseNingizimu ne-Afrika bathole uhulumeni ozodala imisebenzi, ozoqeda ubugebengu, aqeda inkohlakalo, enza abantu besifazane bahlale ngokuphepha. Amaphuzu ethu 13.